da dulu kaila da azu Allah he da da kafara yo Kede he da da landol bayi helai Allah he da di wihra wadla nun Kede he da da ya reso
Allah he da dunka shala ma'an he da 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 ma'an
Daka daka inaya.